tieni tisie ndale zogawana mitundu ndale zogawana zigawo
UTM ndi chimozi mwazibani zimene zinayamba ngati ngambagamwa chimene chinayamba ngati anthu ake akupanga masewera ngati anthu ake akupanga masanje koma pangono ndi pangono anthu ayamba kuzindikira kuti UTM ili ndi kuthekera mwina tsiku lina lake kuzalamulira Malawi koma funso ndikumati inayamba bwanji UTM chinali chaka cha 2017 chimene amene anachisogolerapo Saulos Chilima nthawi imeneyo anali ku DPP anayamba kumasalidwa muzochitika misonkhano ya DPP anayamba kusamaonekamo mikumano ya DPP anayamba usamapedzeka muzochitika kwambiri za mboma anayamba usamaonekaoneka sankatumidwatumidwa kuti akagwire ntchito za boma ndi amene anali president mu nthawiyo Peter Mutharika ndi inafikapo nthawi yakuti zawatopesa zawakwana anthu ambiri anayamba kufuna kuti Peter Mutharika atule pansi udindo ndi cholinga chakuti Saulos Chilima atenge udindo wa upresident anthu ankayankhula kuti Peter Mutharika wakula akuyenera kuti chipani asiyire Saulos Chilima koma izizi sizinatheke anthu ambiri anakhala akulimbana ndi Peter Mutharika koma Peter Mutharika sanalole ndipo sanagwedezeke mpakana anthu ngati Kalista Chimombo amene anali mkazi wa malimu Bingu anafika apo mayankhula kuti alamu pumani mwakula kuchita mock abbreviation ya APM anthu ngati achina Patricia Kaliati adayamba kumapereka support yaikulu kwa Chilima kuyerekeza ndi amene anali president munthawiyo Peter Mutharika zitafika pokuti mwana wakanaphala mchaka cha 2018 apa panali pa 21 July Saulos Chilima anabwera poyera kulengeza kuti wachoka mchipani cha DPP ndipo wayambisa chipani chimene ndi United Transformation Movement. Izi zinapereka chidwi kwambiri kwa Malawi kuti koma kugwanji pamene Vice President wa dziko ayamba kuchita zinthu mosemphana ndi bwana wake. Anthu ambiri anali kusangala kwambiri kuti at least wachinyamata alamulireko dziko la Malawi. Zitafika zisankho za 2019 nthawi yolembesa zipani itakwana. Chipani cha UTM chinazakabwezedwa kumeneko kolembesera zipani. Anayankhula kuti chipani ichi sichinalembesedwe mziko ngati chipani. Malo mwake chinalembesedwa ngati movement kapena organization imene cholinga chake chinali kubweresa kusintha mboma kagwidwe ka ntchito ndi zinthu zambiri. Choncho sichinali chipani koma bungwe. Nthawi imeneyi nkuti UTM ili ndi mamembala ambiri owasapota ambiri anali achinyamata amenenso soka lake sanali mziko limenelo anali amene ali maiko ngati Zambia, South Africa, America, Europe ndi maiko ena amene amalawi yake ali. Anthu ambiri anali kuchipereka support chipanichi ndipo sizinatenge nthawi yayitali anachilembesa ngati chipani. Inafika nthawi yakuti akufuna apikisane pa mpando wa upresident ndipo anasankha Michael Usi ngati running mate ndipo amene anali president anali Saulos Chilima. Zisankho izi sizinapitirire chifukwa zinakhansulidwa chifukwa cha zovuta zina zimene zinalipo mu nthawi yovota ndipo chipani cha UTM chinagwirizana ndi chipani cha MCP ndi zipani zina zingapo ndipo anapanga mgwirizano umene ankautchula kuti tonse. Mgwirizano umenewu unasokonekera masiku ochepa pambuyo pakugwa kwa ndege imene inagwa pa 10 June mchaka cha 2024 imene inapha anthu okwana 9 kuphatikizapo amene anayambisa chipani cha UTM Saulos Chilima. Umu ndi mmene chipani cha UTM chinayambira. Funso ndilakuti mmasapota chipani chanji. Ngati ndinu a UTM talimphani makoment ndidziwe kuti ndinu a UTM komanso mukhonza kutiuza chipani chilichonse chimene mmasapota mma comments. Tionane mu video yosatira iyi mmene ndikuuzeni mmene zinakhalira kuti chipani cha MCP chikhalepo. Iyi ndi programu ya Malawi wanga. chita ni subscribe.
Ndibonga tititafe, tinafa jifuwa ya mendera imenei. Siti kukuwa bali, siti fuoka. Ndife ya Malawi, anatinanga ni Mulungu, mendera ya tundi imenei. Ambuya kulaliseni nonse, ku Malawi kusinta, Musa wape.